wazi wazibamba jithi uthi maxa kwamdeka mgonyebo mvovese kweqeli phansi ezantsi ethekwini madoda ngoba kunzima nxa sendifikile uphi naphukhona madoda hayi ngilapha egoli madoda kwenzani na ngisafuna uthetha iindaba zomhlaba hata manye amadoda ngakhe nebuza ufosta noma athanzima ufosta uthi pastex gopas passport kumzuzu singamaza kuyini namadoda ngakhe nebuza ufosta noma athanzima uthi ufosta nithi kumzuzu ninyamaza ndihleka manyungu mama ndithi ayindahleka Imadoda, ngakhe nebuza ufosta noma athanzima ufosta pastex gopas passport kumzuzu singamaza ndiphuma kwelalizwe laselitswane ndibe nenangwa nengonyama Imadoda, ngakhe nebuza ufosta uthi pas umathanzima passport kodwa ke umasimele egiqe ngokamathanzima kinenganebuza mama Hagekho, umntu ongathi fika aphathe ngaphezulu kufosta nomathanzima bakhala ngaphantsi jikelele mpeme yini umadoda sanondibambezela ndithi kumzuzu ninyamaza kwathiakathi umntu angafanele empeme andahleka mpeme Chini, ufosta, uti pastex, dopas passport, kodwa ke umathanzima, uti yena disappear, sanondibambezela, jikelele mpeme. Hata manye amadoda, ngakhe nebuza ufosta nomathanzima sithi kumzuzu ninyamaza. Hata manye amadoda ngakhe nebuza ufosta amadoda chini uyaxabana yeah.